I whānau mai a Robyn Kahukiwa I poihā ki nga Ahitreiria. Ko tōna pāpā he Pākehā, ko tōna māma he Māori no roto o Ngāti Porou, te Aitanga Hauiti. Rangatahi tonu ana I hoki mai a Robyn ki te kāinga, kia rongo ai te hā o tōna whenua, kia piri ai ki te poho o tōna whānau. Kātahi ka oriori, ka puawai ngā kōrero tīpuna ki roi aia. Ko te ukaipō, ko te whenua, ko te mana wāhine, ko papatū ānuku, ko ngā tamariki, ko te whānau. Ka pūmau e nei kaupapa ki tōna ngākau, haere ake nei. I ētahi wā ka rongo aia I te hau o mehi. I ētahi atu ka rongo I te pā keha. He oi, he pērā Kahukiwa ki tōna maunga hukurangi, kaore ia e neke. Kaore a Kahukiwa I fiutana toki ki te ao Pākehā noiho. Nāna te manuka I tohe ki tōna ao Māori hoki, kia rangatira ai te mana o te wahine. Ko tana whakautu ki te kōrero mā te tāne te mahi whakairo, ka whakairo mai, ka paupau mai a Kahukiwa I āna mahi kai tārawa. I te tau ko tahi mano e iwarau, waru te kau mātahi. I puta mai te pukapuka, te kuia me te pū ngā werewere, na Patricia Grace. Nā Robyn ngā pikitia I tā. I tohua te pukapuka te toa o ngā toa mō ngā kōrero tamariki o te wā. Ko te pukapuka tuatahi tēnei mā Kahukiwa, ka haere te wā, ka hi ake he kohinga pukapuka nāna tonu I waihanga mai. No roto mai I ngā tau ngā huru mā waru mā iwa, I tono atu ngā mahi toi o Kahukiwa ki Aitreiria, ki Amerika. I timata ana mahi ngātahi me ngā iwi taketake o reira. I whaitake a Kahukiwa kia rātou, ko ngā kaupapa terite, ko ngā tāmitanga terite, ko ngā whawhai terite, ko te kōkiri whakamua terite. Nō nā tata nei kua huri te titiro a Kahukiwa ki tua, mā te mahitahi me tana ta māhine a reina. Ko ētahi mahi nō te ao hurihuri, ko ētahi atu nō te ao tawhito, engari ka ūtonu ki te akamatua o ōna tīpuna. Kua piki a Kahukiwa ki ngā taumata tikitiki o te ao toi, haerenga toi Māori, haerenga toi wahine Māori tonu, e mārakerake te kitea I ana pukenga me tana māia ki te whakapuaki I ana whakaaro. Ko ia pea tōna ōhāke, ko ana mahi toi, he rite ki ōna te pairu, he rangatira.